muri zo ndirimbo zose dutanguza aka karembo nyine ka Big Fizzo. Nchuti na mwakuzi wa BTV tulabara mkije tongira tuba ikaze mkigani ilo Friday lecho mwama mkirikila na imisi yose ya gata anu kufisa ichenda kushikisa hacho minime. Nikigani ilo mwama mshikirizwa na DJ Rafa alikumwe na Jewe Spox aliko murabo na kuno musi DJ njene ni murinda mwa zavzinshi kuko twarabibabwiye mu kiganiro giheruka kandi musanzwe mukirikirana imbuga za BTV canke za Rafa mwarasibonye ko Rafa ari mu rugendo rw'akazi hariya mu gihugu c'u Buganda eka mbere n'ivyashoboka tubafata umwakura kugira tubwire uko ivyo bagiyemo uko bimeze turabaramukije rero mwese mudukurikirana aho muri hose yabanga mu gisagara ca Bujumbura yaba hagati mu gihugu eka novuga ati n'abadukurikirana hanze y'u Burundi ikigano ni Friday lecho muhinga bw'ivyuma turi kumwe na Claude hama muhinga bw'amajwi turi kumwe na Emmanuel ikiganiro cy'uno munsi tubafitiye byinshi bitandukanye harimo kwakira abatumire bagira kuri batatu hari turaza kubashikiriza indirimbo novuga ati shasha ariko kandi turaza kubabwira n'amakuru y'ivyimirije canke ibiriko biravugwa hijya no hino canke ibiza kuba uno munsi ku mugoroba twagiye rero nk'uko vyama na karirimbo k'ukwezi na karirimbo kitwa Bogos k'umuririmbyi Arnovich aza kuba ari n'umutumire wacu muri kino ganiro nyene twatanguye na karirimbo kiwe Bogos.
Dumu Bogos Arnovich
Dumu Bogos
The Blessed Boy
Dumu Bogos
Woku Mashu
Dumu Bogos
McMaster Music
Karirimbo ni Ndumu Bogos Karnovich na karirimbo k'ukwezi reka tugature aba Bogos bose bariko baradukurikirana na cyane cyane abafisi anniversaire aba Bogos nk'aba Wallace na Arthur bafisi anniversaire uno munsi kuri rino genekerezo ndibuka ko nijoro twari twagiye hariya muri ingo turiko turahimbaza iminsi mikuru yari yahabaye ku munsi w'ejo hamageze sa sita z'ijoro baca baravuga ati hari abantu bafite anniversaire baca barabahamagara yari Wallace hamwe na Arthur ariko ntibayihimbaje ariko barabaririmbi ya tubabwire rero happy birthday sinzi ko muhinga bw'ivyuma buturondera akaririmbo happy birthday ka Vishu yes tukabature cyane aka karirimbo ariko kandi novuga ati bavuze ati ntiharagira ko tuyifeta nka Wallace yagiye kavuze ati ndabatumiye ku munsi wa gatandatu aho naho sikera n'ejo muri ingo azoba ari after Changi after aho novuga ati azubavuye gusaba canke gukwa murazi ko asanzwe ari mu rukundo igihe kinini hamwe na Yusla umwigeme Yusla ejo bazo azoja kumukwa hama after tuca tugenda tu dufete anniversaire ye twagiye ni happy birthday ya Vishu tuyifuriza abo bose bafite anniversaire na cyane cyane Wallace na Arthur
Leo ni birthday nyaje njishe bedue happy birthday Leo ni ku enjoy nisha sema kuna kulala narudi tena jameni leo sinko lala
birthday wacha tu birthday yes ni Vishu avuga ati happy birthday leo ni ku enjoy na karirimbo twatuye Wallace hamwe na Artir basanzwe afite anniversaire no munsi nabandi bose afite anniversaire munsanzwe muziko Vishu no munsi afise novuga ati piano bar hariya kuri Sky Star Bar ntimwibagire kuja guteramirayo ni vendredi na samedi kuri Sky Star Bar piano bar na Peace and Love. Twagiye rero ikiganiro cyacu cyo munsi twabwiye ko tubafitiye abatumire ariko imbere yuko baza turabafite uturirimbo dutandukanye dushasha twobacishiriza ko imisego na mike mike mukadukurikirana hama tukaca tugaruka twakira umutumire wa mbere ubona we sunda zobari Arnovich umuririmbyi w'ukwezi uturirimbo tubateguriye hari akaririmbo ka Big Fizzo kakiri gashasha hariho indirimbo ya Daddy Face ari kumwe na Duli nawe nyine duhava tumwakira ariko muyikurikirane hari indirimbo ya GN Newfew indirimbo yitwa Mfata hari indirimbo ya Fortran Bigirimana Jean Posterne hari indirimbo ya Thompson The Voice ari kumwe na Black G ni indirimbo yitwa Makanaki hari indirimbo yitwa Merci ya Irakoze donc merci la cause ville ville ya hari indirimbo ya Mr Joker yacheje gusohoka muri kano kanya yitwa Dede ni indirimbo nayo muhava mukurikirana hari indirimbo ikiziritse umutima ya MTC indirimbo mutakatifu ya Vyizigiro Jackson ni indirimbo shasha muca mukurikirana mukanya hari indirimbo yitwa nta wundi ya Moses Brown tuza kwakira ngaha nk'umutumire haro rasumbegu yitwa Ananipenda haro Song of God ya Benis Rubunga ariko muri zo ndirimbo zose dutanguza aka karembo nyine ka Big Fizzo hama tuca tugaruka twakira umutumire wacu wa mbere
Kumbo tepe tepe Siwi punda mie kwa kumpiga mateke Huku nyuma rivo fura Bomu mbagara temeke Kila boy Black G sauti za vinanda Makanaki eti so makanaki adilere makanaki devosi makanaki makanaki Black G so makanaki
vile vile tabaki kuwa Mungu Badiriki Hata ulimwengu kupinge Vile vile Utabaki kuwa Mungu Badiriki